Thokozani, sanibonani. Hayi okuningi man. Namhlanje ngize nje nesixwayiso against the act of muffing, ukukhotha ingquza. I know it's a very nice thing, siyakuthanda sonke sibaningi, kodwa inkinga ngalokho is there is a growing trend of women bagcaba ingaphambili bese kugqishwa imithi lapho efana nesichitho sangaphansi. And I'm not judging because yonke into esiyenzayo siyenza ngoba sifuna ukulungisa okuthile. Into engiyishoyo nje ukuthi le mithi efakwa lapho, it's not meant for human consumption. So when I'm out, you are going down on her, giving her pleasure, and then ukhotha leyo mithi leyo, kulapho uzoyithola khona usuneyichitho, sewunamafu amnyama, suphupha kabi, izinto seziyabheda, awazi kwenzakalani. Kanti kungalesikhathi lesi uthi uzwisa umuntu ubumnandi. Okunani ma uyazi ukuthi uyasithanda lo, you love giving head, into ongayenza ukuthi you run your person a bath, be romantic about it, run your person a bath. Ufaka ama-ora salts, nigeze, ageze, nigeze noyi-two, kube romantic, and then you can go down on her as much as you want. Just be careful, cause ziningi izinto esizitholayo ngoba singazi. Yiso isixwayiso sami leso sokuthi ngihlale ngicaphele njalo ngoba ziningi izimpi esingazazi ukuthi sizibhekile.